Oh, sanibona nemini nentambama ngixaba cheese edit channel ukhumbule. Ngiqhamuka nje ngiqhamuka umoya wami phansi balaleli bami izindaba engezinhle lokhu kusile izwe lonke liyakhala, iSouth Africa yonke iyakhala, kakhulukazi abalandeli bebhola iSouth Africa yonkana. Ngesiyo bonke bebhola ngesiyo beSundowns iyakhala ngesimo esivelile laphana kuNtathakusa. Ngasho nje ngithi ngesonto ekuseni kakhulu sishiwa uyena umfana obesemncane kakhulu, 25 years old umfana obedlala iMamelodi Sundowns uMadisha. Mamelodi Sundowns ke lo mfana ibephinde edlale futhi eqenjini iBafana Bafana njengoba engawalapha ekhaya eSouth Africa. Uyokhumbula embuli wami ukuthi akusikho okokuqala ukuthi sishiye umdlali kanje ngengozi kwiMamelodi Sundowns. Kuyo le nyanga yendlule sike sabona naye ingozi ethusayo uanele ngcongca enaye eshiya ngokukhulu ukudabuka osekwenza ababukeli becomplaine kakhulu bethu bekhala bekuqanda kwenze njani Mamelodi Sundowns. Naba abadlali bethu beshona ngendlela efanayo. UMadisha ke ushone engozini yomgwaqo around eKempton Park kade esuka kuwona umcimbi weMamelodi Sundowns lona ubanjiwe lapho kuzobheka khona ingoma erizorepresenta Mamelodi Sundowns in 50 years celebration. Mbukeli wami akukho singakusho nje, umabe uJordan usekhulumile naye wadlulisa ukukhala kwakhe emndeni wakaMadisha. Nawe mbukeli wami njengesakhamuzi seSouth Africa ngizocela nje ungakhulumi nje okuningi, nje uveze nje umuzwa wakho bese ufaka uripe lapho ilale ngokuthula insizo. Siyalazi igalelo layo thina kwiMamelodi Sundowns, siyalazi igalelo layo kuBafana Bafana. Ukhumbule ichannel uXaba Cheese ethi kulethela zonke iy'ndaba ukusuka nokuhlala kwazo.